wewe era niyo tuduza ahantu hagumye wowe nta nimbagira uruwa uri wenyene oyeyeye aho nitwate urazi niyo ugiyeho nyene ari ibintu byo kwihuta nyene ugenda bigura intege wewe
aho rero nituvyinjiremo ibyo kandi
ntuntere ishavu ngo unyibutse niyo urwaye urembye muganga akwandikiye umuti ukuntu utaja kuwugura ngaho kubumba vyo urabizi da
sagaseseshwa rumuri Uburundi buri mu bihugu vyahuye n'ingorane zifatiye ku moko ngaha umuntu yokwibaza ingene vyagenze ngo amoko abe ikibazo twibaze ikibazo ariko iyo havuzwe ubwoko mu Burundi umuntu yotahurije
Jewe ku bwanje numvise ubwoko numva ubutandukane canke ubudasa bw'abantu
Ubisanzwe mu Burundi hari ubwoko bumwe kuko n'ubwoko bw'abarundi kuko bavuze ubwoko ajya twumva abantu bavuga ururimi rumwe bakaba basangiye n'imico nico gituma naho mvuga nti bavuga ko hari abahutu n'abatutsi n'abatwa mu Burundi hari ubwoko bumwe ubwoko bw'abarundi ko bose basangiye imico basangiye ururimi ndetse na kameremere kawo baragasangiye natandukaniro rihari
nanje ngerageje kuvuga nkuko abagenzaje babivuze mu Burundi hari ubwoko bumwe bw'abantu kuko dusangiye umuco dusangiye ururimi ese mbere urabyo usanga byose tubisangiye muri make rero nico gituma tuvuga tuti hariho ubwoko bumwe ariko politique ma dufise ubwoko butatu jewe sinasomye cyane ibwizwa shingiro ariko ndazi yuko mu bwizwa shingiro bavuga ngo abahutu bice 60 ngo batutsi bice 40
novuga nk'ibyo jewe nagiye ndasoma canke izo nagiye ndumva nkiri muto hama nkabibaza ndiko ndisununura buke buke yuko ubwoko nyezina ubuduhije kuvuga abatwa abatutsi n'abahutu bwatanguye kuvugwa neza na neza ku ntwaro y'abazungu
twokwemeza rero ko abahutu abatutsi abatwa ari amajambo yazanywe n'abakoloni
ndazi neza ko byoba byaraje ku muzo w'abazungu kuko imbere nta bwoko bwari buhari twese twitwa barundi kandi tugirageje kuraba nk'akarorero muri bibihugu bindi vya Tanzania Kongo abantu baba bafite ubwoko baba baba mu kagwi kabo kandi nta muntu ashobora kuba afite ubwo bwoko aja gusabira mu bundi bwoko kuko batumvikana kandi badashobora kwegerana
kera rero kera ku ntwaro y'icyami imbere y'uko abazungu b'abadagi babo bakurikirwa n'ababirigi baza hari habatutsi hari habahutu siko hari habatwa mugabo ubwo buhutu n'ubwo bututsi n'ubwo butwa nta gaciro byari bifise nta gaciro haba mu mibano nta gaciro haba mu bya politiki nta gaciro haba mu by'ubutunzi byari bifise ibyo bintu uti kubera iki eka ndabakaruye igihe umwami yayobora igihugu yari afise inzego zikomeye ubwira dushobora kugeranywa n'izizu ziturongoye ubu hariho nka sentare nkuru y'igihugu bita ururimbi sentare nka kuru supreme y'ubu niko nubifata abari basasa mu rurimbi bari abeshi muri bari abajije mugo umwami ntiyari yatoye nk'uko arabajije yararaba mu miryango mikuru igize igihugu basanga muri abo bafashe umwami kuyobora igihugu bava mu miryango yose
turumvise ko muri kahise iby'ubwoko atangorane byari biteye none vyagenze gute ubwoko buhinduke ikibazo mu Burundi
ya wa mugambi wa divise premier hanye ndako wagiye imbere kuko nibyo turabantu twese turabarundi kandi twari twunze ubumwe mugabo ubonye ati ati aba barabagabuye kubera umva babise ati arabategetsi barabishikira nkuko yabivuze professeur canke abandi n'abanyamabanga bakumva umenga kubera yuko babagize abategetsi bakabitsa ubwo bwoko ushimenga n'ikintu gihambaye bafise kuko bafise ubwo butegetsi ko rero tuba jabe ko gutegetse akumva yuko
isko bwoko akasha umutegetsi ayo byo igihamba cyane kurusha uko bahora barindo barumwe bahora bashize hamwe naze ikoresha shekiye namaronko cyashaje kugira ngo umuntu yumve yuko agize nze yatweta ningarukambi nkuko bavuze amwe bamwizo ngarukambi zikumva umenga umubanyi umugira nabi kwerwa sanga ubwoko aroke ari bintu byajanye ubwambe mwari bamwe
harabayeho ico bino kwita kamwana wa mama abo bari bashize hejuru ari ubiri cyane cyane bi bari mu bwoko bw'abatutsi nibo bashigwa mu mashure nk'akaruhu hajya amashure n'imbari asirida niyo bayashiramo abandi bita abahutu babashira amashure y'igifundi
rero uti ingaruka zatanguye hehe rero hageze kurondera intaha y'ukwipfukira intaha y'ukwipfukira yarondera bande yarondera bize yarondera bize bashaka ko batanga ibirego muri munama mpuzamakungu ya ONU icyo gihe uranywe ukira bazungu ati mwe babantu twarabafashije twabagize icyo bari twabahaye kwiga amashuri none ni bambere bagiye kutwirukana ngo tube mu bucaha nuko nuko rero baciye batangura harabaye icigwa kinini cyane cyo mugabo witwa Van Bidsen w'umubirigi yerekana yuko mu Burundi no mu Rwanda ntayo kwikukira izobe neza hakwi imyaka n'imiburi buri 30 umva twari kwikukira bigiye mu 1990 iko no bifata donc une vase 60 plus 30 ni 90 90 niho rero bacha abatutsi twafashije nibagira badukura batira bamwe abahutuma mwebwe ntibigoye beshi mwe muri beshi mu gihugu fata imipanga mukate umwe umwe akatuma utwe ubegeranye abatutsi badosha bahona muje ari mwe muca mutwara muca mutukumisa ngaha twitwarire mirere na mirere aho hariho ivyemezo nkaba Albert Maus yari mu muzungu yahuye ngaha mu rumonge yari yashikiye umugambwe ico gihe habonetse havutse imigambwe mu 1958 niho imigambwe yishiyemo ya moko y'abahutu y'abatutsi y'abaganwa iyo ya mbuto yabibwa kera yaja mu mitwe iratinda iravuka ivyara ubwoko tuzi ubu naho hati yatangwa n'indyane z'amoko
turahejeje kumva iyo vyazananye ngo ubwoko bubi ikibazo mu Burundi nibaza none ko dushobora kubirengera